Kwaba Kwe, a yadao to presidency and one to parliamentary. One time I want to one own answer. Wa woto presidential na one to parliamentary and then anado ho akere no no woni chama wontumi ho na onyansa otu abama na mado na atoma ndc ni oso ya mpepini akirete ko no kura wa firimu afa na ho ha no ma frɛ anti parliament e be koyie e be ko ma menkwana se Jimmy, what did Jimmy Sama? Jimmy, and this is Jimmy in MPP for 55% Mokahu. Jimmy, I'm with Jimmy Cromany MPP for 55% Mokahu. Jimmy and Brasso. What was Cat and Brasso? We are a general fresh, a coy. A pump pump pie, I said, my dear. Man, I'm a catrasa, what was Cat and Brasso? Right from day one, na makano wa he sabra na matuno. Ofisa ebi a oye chama Wontumi. Ofisa oye Northern Regional Chama. Ofisa oye Abronye. Ofisa oye a Greater Accra Chama. And ofisa oye MPP executives. Efie na no akwa NDC ni no assemble akopɛ na obɛka kyerɔ aba na woto na no na NDC ni ni nyaaye ɛwɔ conference hɔ na nanado ɛna nyaaye no assemble akopɛ na obɛka kyerɔ sɛ efie na wo nya ne papa ne wo hɔ ntɔkɔ wo nya hwe na sɛ ɔtɔ ne sɛ wo wo ni adwuma yɛ ne sɛ obɛpɛ adwuma ma NDC ni a ɛsɛ wara because na no aba amoto yɛ no ɛnya ba ɛdi development ɛbɛ brought up to ma NDC ni ma ne bɛyɛ ampia ɛmfa hu temrawo. Because me media, there's no way me and my DNDC and my corporate project, I call conference NDC war. I will never do that. Men yet, a draw on to a guy. A draw on to a guy. Some me DNDC and him, I corporate development, I call conference NDC, men yet, on to a guy.